Suka angeke mina suka ega Sanibonani maphutha. Aye yamaphutha ye ye. Nalu. Nalu. Niyaphila bafowethu. Ubani lonibingelelayo? Uqoqo olukwabani? Umafavuko njengedanga bane lo. Ayifi lento, ayigugi lento, ayiphuphi lento. Nalu. Oza DJ wa.
Bosazwayo nani bosazwayo bazi. Bosazwayo nani bosazwayo bazi. Bosazwayo nani bosazwayo bazi. Bosazwayo nani bosazwayo bazi.
DSD!
Way! Basha! Kubano ayazi ukuthi ngobe ngisekhona lana. Bayeva ngivukela bo, kubano ayazi ukuthi ngobe ngisekhona lana. Bayeva ngivukela bo, kubano ayazi ukuthi ngobe ngisekhona lana. Bosazwayo bazi, ubani owayazi ukuthi ngobe ngisekhona lana. Bosazwayo nosazwayo bazi, ubani owayazi ukuthi ngobe ngisekhona lana. Bangivimba ngapha ngiphume ngapha, banamangeke belunge lana. Bangivimba ngapha ngiphume ngapha, banamangeke belunge lana. Himolo mo, 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 ayeba ngivukela bo, kubani owayazi ukuthi ngobe ngisekhona lana.
Akugqoke mathotha. Ngandile kholela wathi suka
I'm going to go to the house.
I'm going to show you how to do it.